bishoboye guhendwa n'abantu babandikiye kuri Facebook canke kuri WhatsApp. Abantu benshi mu isi si mu Burundi gusa ibi bintu nivyo biharawe gukora ibyaha gukora ibibi. Bakoresha Facebook bakabesha, bagakoresha ama mail, bagakoresha WhatsApp. Inkuru ubonye muri WhatsApp kirazira kuyifata nkayo. Umuntu akwandikiye n'ibinyoma gusa bandika. Ndumva rero no muri Facebook umuntu yaguhenze, tuce wemera ngo niwe ngo nuko akubwiye ngo ndi mwene naka, ndi umuntu w'iwanyu kanaka. Umuntu aje yita izina, naho ubuze iryo zina aragutelefonye, uramubwira uti banza urindire tubonane, ntuce wemera wagusabye amahera. Umuntu yo gusaba asaba umuntu ngo amuhe amahera ngo amufashe koza amadolari. Mwe mwiyumvira umuntu afite uburenganzira bwo koza amadolari agaca gusaba amahera. Umunyagihugu bantu bose baje kutumva birinde gusubira kugwa mu mitego yabo basuma. Umunyagihugu akubwira yuko yokoza amadolari nawe nyine adafise n'amarundi ibihumbi icumi. Abandi nabo bakaza kuvuga yuko bazanye inzahabu bagomba kugurisha ngo bafasha kugira ngo zironke kuri make. Inzahabu zirafise aho zica, amakontwari ariho, ntihagire abantu basubira guhendwa nk'abanyagihugu, abenegihugu, mbere si abenegihugu. Abantu bibako abo twamaze kwakira muri ino minsi bahendwa ni benshi. Nababwiye ko abo bantu batiyubara baraja kuba n'abashikiranganje ntibabatinya. Na twebwe turi hasi mugabo tuzi ko ari twe tubazi tubarondera iminsi yose ntibatinya kuduhamagara. Naje ubwanje barampamagaye hirya y'ejo ngo ndondere umuntu bahakazi, kandi uwampamagaye yambuze mu izina vyumvikana kwanze. Mugabo naciye ndondera ukuntu noraba koko uboneka nawe nyine akaboneka, nibaza yuko yaciye ahunga. Ngire ndababwire yuko umuntu wese ategerezwa kwiyubara, nta muto nta mukuru nta muntu akurondera ngo aguhe akazi nawe nyine atakafise.